Hello, Pauline Boone, same quay, con second to Mletum Fila, Paradio Zambia. Neulanda, Kurimwen, Namunina, and we, Mori Christo, evangelist, pastor, elder, teacher, writer, orator, Kabiri Medical Missionary, Doctor in Natural Pharmacology. Twaenda na imwe pa Radio Zambia inshite Italy. Ukufika kuri nomba ninjishwa bana ba mfumu na batampo kushini nkisho kutile rilandwe litunturu. Mwilaba tulela ndapati achitike mweo wakwa Yesu Kristu kumpela ya mweo wakwe mkupuisho mrumbe wakwe wa miaka 33 and a half intu waendele pachalo. Efi alate ndeko kuchitika kumpela ya mrumbe wachalo chino. Elio mkusambirilo kumuma sesemo ayampela ya chalo emo tuwa tulile na avantu batatu wabalelo ndonola masesemo. Ama pretarist abasu mino kutila masesemo yonse ya alifikirishu wakale kunu mata kwa kabea mbikuntaji. Ama futurist abasu mino kutila masesemo yonse ya kafikirishu wakuntanshi takuwa alikunu manapana. Elio tuasambile na pama historist abasu mino kuenda no mrumbe wachipingo kufuma fipa kutendeka noku ukonka fiebu inovu inonga wa ingila mumu konko mchiri indi na boba ingila baya mwene filimo wanina pamuru walupiri na boba nina waya mwilungu muvale na boba enda nao mpaka fienapo ukafika. Elio bonse mwebe na Zambia vena Congo, Tanzania, Malawi, Birmingham konsho kumule tumfu ilana wa South Africa tuwaliesha na ukushini nkisho kutila ama historist eva tuntu na fino ndela nda mwila mbula fie chikulu kubula mwile mbula mwile ishwa bushoi ni historist nangu ni futurist nangu ni preterist kaa tupe piaba na bamfu lesa wako wa Israel ichalo chobe mno Mzambia, Mkongo, Mtanzania, Malawi, Birmingham, Zimbabwe na ilio na South Africa na America na findi fialo kunse ya Zambia fileo mfwe chichebo babi haba ashuka wemfu kula ndakobyo kutila haba ashuko kuchira ni haba wale mfwe chichebo no kuchirama eba paruo kuchira na kashimikia lekeri palo bali mfwe kabili bali kwake Mweshi na lienu Yesu Kristu. Amen. Ubushi kubwelelo tuashiri ile pakulo ndorola kwama historist uko Joseph Abe Mfumu ya chibiri mchalo cha Egypt ewa kwa tanubu talafu hachalo ukulo nganye fiyo fiyo nsefya mchalo pamiaka 7 ya chirio ya chikushi huku iteanishi ya kumiaka 7 ya chipowe ileisa mwilaba muka tikachalo mwili program ya miaka 7 ukufuma mnumu 2023 ukufika mu 2030 kanshi ya kweba tigila ndwe mle umfwa vya shimikiru wafye panchte yene babu sesemobu yene ne miaka intu tukwete nefye chalo chile teanya. Mweba bumfwa nandi Joseph apele plani ikala mbanga nshi ya kupusha mwabantu ala ndiri ya mashuwaya pakutila farao tuka pusike kuchipo wechileisa farao wachitechi umfwa ni 41 ya mbea malembelo yari ngokuweke shiapo 41 pavis 33 na 34 echo nomba farao namo ni umuntu uwa iluka kutendeka 41 verse 33 na 34 echo nomba farao namo ni umuntu uwa iluka kabili uwa mano no kumubika pachalo cha Egypt farao achitefi alase na bachilolo pachalo no kubule cha parifisano bafisabo fyachalo cha Egypt mumia kachine lubari ya chikush bene balonga nye chakuri ya chonse ichami ya kaisuma yileisa batu ntumikene ngano mwisamba ya kuboko kwa kwa farao kukuwe chakuri ya mumishi no kushibaka ichakuri echo chitavecha ringiru echalo kumia kachine lubari ya chipowe ikesaba mchalo cha Egypt kuti chalo chiko na uluwa kuchipowe apona afika ni pavesh 32 pavesh 32 34 mwalishuka mweba anabamfu mweba leo umfwa kuchebwechi bane mweba bomfu anandi mchalo cha Zambia bakateka wandi shamfumushi andi ba minister bandi mumfweni iliwe fintu na afikuwa minamumwe hove ichifuro na ukwata ndalama na ukwata imiotoka na ukwata erio muchi nshina ukwata erio kubanki ndalama eko shiri erio no kuishibikwa na uishibikwa mchalo kutu waenda na kumse afya lwa pablo wafya iye nshita balela nda nshita isu mamumwe hove iya chikushi iya kututila mubutala buwa kwalesa pakutila kunta nshi wike sao naika chimwechi aparifisano eri walande fi Joseph ni plani tei nono yo ni plani ikalamba mfweni chapter 47 pavesh 24 pari ya mashuwaya nomba pakutitira mukapele cha parifisano kuri farao na finefi ya parifisano fika wefi enu kukuwe mbuto kufirime kabiri kukuwe chakuri ya chenu nechaba ba munanda yenu kabiri kukuwa ichakuri ya kutuwa na tuenu na bobati ile mwa tupusishishie mieo shire keni tusange obu vile mumenusa ya kwa shukuru tule baba shaba kwa farao echo Joseph wachitile ukuwe chipope pampanga ya Egypti ukufika pari bunobu shiku icha kuti cha kwa farao icha pari fisano mpanga ya bashima pepo yena ye katairi ya kwa farao awa vena hizo vaikele mchalo cha Egypti mchalo cha Goshen bale mwana mwanefia maninu wakabiri bale fiara na no kufurisha apona afika nipa verse 27 ukufuma pa chapter 47 verse 24 to 27 mweba naba kwa lesa ii pulani nilesa ewa evele Joseph nomba Joseph aifumishe kui Yakobo wishi ewa fundile Joseph ii pulani mkutende ka chapter 28 pa verse 20 kufika pa 22 emo Yakobo ala pirio kutilanga mkalanya nisho mtende na oku mfuika na oku ndisha mkale nisunga nkabwele mtende chonse chonka kuata nkapela pwecha pe kumi ni Yakobo wishi kanshi mweba fiashinga mle fundaba na plani ya kwalesa mwashuka mkapusukilamo mweba shifunda abana uwanishiko buwa kwa lesa mukapapo kutulea kuntanshi yambia mapalu ayo lesa atupela abika mubana ngata mle funda abana muno Zambia plani ya kwa lesa mukongo mutanzania amapalu yenu ya mo ya karobela pamo na imwebele eko yari amapalu ayo lesa taka tupele abika mubana emu abika ka Joseph weka paramine kuri wishi eko na wishi atemenwe akabiria no mwingilo wa ibera kare umfikishefyo wishi alelani na hirio wishi alandili ati mwika nshika mu Egypt baba ana 12 eka le umfafye keka na kwa kati na ene mwika nshika mu Egypt muka nshike kukena ni uko mwashikile tata nga aba 11 bashala kui kire ndela nda mu Zambia mweba le umfapa radio Zambia mulibe ngi nombaba le kuturuka bano pantu na Joseph alanda kuri farao kutila musali omuntu wa kuturuka uwa shirimuka eo mularse pacharo ewa atampio kumona pari hii program ya 1/5 elio ka nande kuwa naba kwa lesa mno mzambi chimwechi apari fisano minwe yenu iyo mkwete mubule fie minwe mumone chichi kumwechi kuru chari taruka kufolo efyo acheba na Joseph nga mwalima icha pari fisano cha kwa farao ififoro emo mukaburu fya kulisha bana emo mukabule mbuto imbuto tuleri mailelo tashire tupele fisabu pantu tuleri ila kumone cha pari fisano ukuri cha pari fisano kurio rubalaloru wabola wayaru vika pamone mbalale shtunturu kafuisa shonse ichalo tetichie panta nshinda chalaba iplani mweba bomchiwa kwa lesa kanshi mle mono kweba tinga mwa kwa tafai murichimo ichia kwa farao ichia kwa lesa ukuna kukulifai murichimo ichia kwa farao ichia kwa lesa ifi kondo five kurichimo ichia kwa farao ichia kwa lesa na fimbi ifi kondo five kurichimo ichia kwa farao ichia kwa lesa kanshi umuntu mwebo bonse mwebari mu Zambia ishi narienu mwewe na Zambia ni mwewa 20% 10 iminwe ukubika prefi kondo 10 ni mwewa 20% Zambia e 20% country we shuko we umfweni uko chafumine uyu ya kubo nao achifumishe kuri wishi Isaac umfweni chapter 26 ukutendeka pavest 12 pari ya mashuwaya kabiriza kia viele mchalo chiria na mumu wakauria amwene mwefisabo ifia mwanda umo 100 ford mchisungu 100 ford kweba kini 1000% nomba percent yonse tie ya bapari 100% total percentage iyo tusangi hapo efinti nomba 100 ford iyo aze kia viele ya mpele 1000% elio mubule 100 mwingi shemuri 1000 kia pela 10% iminwe 10 ifikondo 10 aliri mine fingi 1000% 100 ford nomba uku ingisha mwekweba kini 10 times efyo hako ete icha kutila bamu vela na haka so kushia mfumusha mshingu wike bamu tamfia na hapo wale ikala na pambi vaya mutamfia hapa butatu elio bamu wena tuimu ntuwa riparua tuila mutamfia katuika nina mkwe tupanga nina mkwe chupangano kanshi Yakobo afumishe kuri Isaac nda Isaac afumishe kuri Isaac afumishe kuri Abraham chapter 14 ukutendeka pa verse 20 ufika pa 22 Abraham wa pele chekumi kuri Melchizedek Melchizedek eko wa pele cha pekumi kaishe kweba ti plani yale pita mumulopa ukufuma kuri Abraham yaya kuri Isaac yaya kuri Yakobo yaya kuri Joseph Joseph number 4 kuri Abraham hapa Bible yale yala ndati nkari nguru ilama mpuru ya bashibo paba na babo kufuma kunkuwe yale nda shitatu ne nkuwe yale nda shine uwa number 2 mwana obe no mwana 1 number 3 mwishikuru obe number 4 mwana wa mwishikuru Yakobo hali mwishikuru kuri Abraham elio Joseph hali mwana wa mwishikuru kunkuwe yale nda 4 yena ii plani ya lepita mumulopa ya usuma ubu vinda kuchibabu ringuru ila pabana kunkulwe ya lenda shine no usuma na bo kuchibabu ringuru ila pabana kunkulwe ya lenda shine mumo ni ubu usuma buwa lepita muli Abraham wa Zeki Yakobo kuli Joseph babu sangula ni national income tax evabi kanomba ni income tax ya chano chonse pakira bonse bamo ni okweba kiite program te plan ya muntu mo ya chano chonse echo Bible yala ndilo kutira abena Egypt aba pokelele Joseph uwa bala ngile hii plan mchalo mumu abo mwari ifirio ichichipo wechari cha chano chonse abena Kenani chano chabu Kristu bapo nene chipo abena Egypt abena yomwari Joseph na wechipo wechaisha no mba kumula nduwa kwete Joseph uwa kubapanda mano bena bali shere nefirio ili wechipo wechaisha na bantu baile kuri farao tupele firio elio farao abe vati kabieni kuri Joseph ewa mipele firio mwilaba Joseph wemini na Yesu Kristu mwego na inenda tuwapone na mafia ili ngiri netupepa kitatalesa wesu ngafua elio le sana waku monati ichu ale lomba chitunturu elio akwe vati kabie kuri Yesu kabie kuri Joseph lomba kionse fio ale mieva muchite echo ba bebele pakutila bapusiki mwiyamu kutarikana na Joseph na apa anono yo ewe ishibile fia kumieva mweva kumfiwa nandi muri Kristu baile kuri Joseph elio abebele kutila na alai sura matala yonse mumishi mumatawuni muma cities na alai sura lomba mwakulashita pamutengo wabuteko epo mwakulashita balanda abati bashitire uri amwake ndalama shapo umwaka umbi ndalama tatu kuleta kilete ni ngombe shemu na mashemu bashitishe ngombe shapo tatu kuete ngombe shapo umwaka umbi bashitisha abati tukwete fya mapanga lete ni mpanga shemu bashita bushete fyo buteko bule chita nda kule ishite yo ama buteko ya lapo kolola mapanga ya bantu nino uyuta uri mulumbe wakwe batu wali pita kalenda mapritarist mulumbe wala chitika kuma historist inchito ya ama buteko muka tikacharo ile kupokolole filio kubantu kupokolole ndalama kubantu kupokolole amabala kubantu mukulekeleshi yako bala pokolola ne mibiri kubantu na abantu bonse bala baba shaba mabuteko kanshu chengele sana mnina nene nkashani weka lilafyo kwa angale fyo fine wangala murusaka mukitwe mukalale mukinshasa murubumbashi umomri longwe umo wangale fyo uchengele wishwe kwebati hii program ili mkatika chawe ya kupokolo na ifirio na mbalesa wesu atulanga ifia kuchita chimwecho aparifisano 20% chonsecho wakwata ufile washu wati muli 10 muli 2 elecho wakwata muli 20 muli 4 efiri mo fia kualesa nga chakutilole liefi business yobe tayakawame umone business yobe fia ita mpilio kubipa waliuwa katama nomba ilero business yobe na ibipa kumula nduwa alilaba chimwecha parifisano nele londe landa abena Egypt income tax babombe lapo mumone Egypt fio yaba yari bako stable mufialo fia mu Africa we shuko we kanshi mwechi usafinani mumfweni nomba ili ipusho niri Yakobo ilio baya mweva tumwa na obe Joseph walino mwevo eu tumine na machireta ya kabia ale kufuaya Bible ya landa tilesa asuminishe Yakobo naba munga nda yakwe bari 66 ukubika kwa Joseph no mkashinaba anababili Ephraim na Manasse baba na 70 epele iba ile mchicharo cha Egypt mula ndunshi bashia bulile kwa vena kena ni nabambi baya mu Egypt umula ndwikirio bale ya mkulia munsala mchipowe muli crisis filio ifia fuma muli plani ya kualesa chimwecha parifisano tekiuyu usha ishwe hii programu na wako nkiaye mkulia parifi jo Yakobo ewa fundile Joseph chimwecha parifisano tanshi filomba Yakobo aleli mbule chwari mbile mumu wana aba ananga muavali sambilisha mukari mbule fyo mwari mbilemo lombo mwana wali mulekelesha to wa musambilisha ocha marasha na wewe isha marasha ifyo wala ya mufintu nshi abana mno Zambia mu Malawi mu Tanzania Congo abana ri banki emo tu banki sha ifyo tukesha sombola Yakobo asombola chimwe cha parifisano isata tolega twakwata nomba abantu aba kuno kuri farao na bashima pepo bakwe church state ichironga nino nobuteko kulia kwaba Yakobo n'abana bakwe nawo nishima pepo uwa kwalesha n'abana bakwe nibashima pepo abanono kuno farao nawo nabashima pepo bakwe paka kipaba Joseph paba Yesu Kristu mwiraba bonse fye ababi n'abasuma nkongole twakwata kuri Kristu we utulisha bantu Yesu ala ndo kwebati nine ndo kele mfula paba vina abashuma takwa atakapaturwa na panono eule elisha farao na bashima pepo bako Elio valanda tiba shima pepo bakuwa farao. Bena tababa pokele mpanga. Aba nabo vale ishtisha mapanga. Nefi peba shima pepo bakuwa farao. Tababa pokele ya mapanga iyo. Ile elwe ifwe. Basha mfumu wesu na baka teka wesu. Bale pokura na bashima pepo wa mapanga. Tapari no omuchi nshukuri bashima pepo. Ne emisi onko na bashima pepo vale sonka. Ilio. Ababa senshi ababe na Egypt bali chindike bashima pepo. Ile tabari bashima pepo. Abe nga prishe chipowe. Uwe nga prishe chipowe ni Joseph. Ewe nga prishe chipowe. Ewe kwete plan. Ewe kase semo uri no mpashua msesemo. Elio batu ebati. Yakobo kuliai kele kugoshe. Ukutaruka na kutawuni. Mwamu na mano usuma. Ta Joseph keneka ebele wishukutila mwewe tamuwa ikale munonga bami pishakuri farao. Mula ndia mutikili baka chema. Abena Egypt bari sula baka chema. Pakutila bami tamche mwye mwikale kumpanga kukoshi enieko mwikale country living. Kuno kapanda mano ya chimwecha parifisano. Kuno kapanda wishukwe bati. Iye pulani pakutila ibombe wino kano mwa ikala mumapanga. Emwe ipulani inga bomba wino. Mweba bomfiwa nandi muli Kristu Yakobo baile ikala kumpanga. Elio bala ndatia. Elio waba nabu bale shitisha ndalama shapwa. Ifitekwa fiapwa. Mpanga ba shitisha. Ne mibiri yabo basa mkabasha. Ati Yakobo ena. Elio fiare sanduru kefitekwa. Ale mwona mwonecha maninwa. Mchalo cha Egypt fiare sanduru ka. Ushe mwlechi umfwa. Ndefu okulanda kubena Zambia kutila. Ii plani nga tatu taitu itea nishi isheko. Uko tulea kuntanshi. Mweba shachiti adopti ii plani. Tiala isa tukosela. Tamuarie yo. Aba alaria. Niabu aba vika. Mui banki liyako alesa. Mui banki liyako farao. Farao alei minina lesa. Apa rifiemfu mponse. Ni lesa tata. Elio Joseph alei minina Yesu Kristo. Kanshi plan uapanga ni Yesu Kristu. Ewa apanga plan pakuleka kusishe abana bakwe. Ewa plan ibomba bwino mu country living. Bambali emwa ikele Yakobo. Echa lengeri ababa ali mu town. Fipe fyabo fyonse fyashitikwa. Bashara ababa ali mu mapanga. Bashara filesa nduluka. Mumone Josephu. Kwari abantu babiri kulio kwari wish abo achindike. One ni Yakobo wish. Two ni Benjamin mungino bafyebe na nkwenyina umona wish umo babiri efyo bafyebe na Bible yalanda tiro bale bapele fifualo Benjamin bamu pelefi ya miku 5 150 program ifi ya miku 5 times ababo msebaba pela 1-1 Elio nga kwari uwa ikele no buntu ngobu sumanensa ansesha puiririka ni Benjamin. Pantu ena kuchafu mafye kuriaba ikele na ushindea kuriba mdala nje njika leko. Kaya ikala kuriba wabo kabwela na kasende. Bariaba ashala bale tina ukuya bale tina ukuya kuri Joseph. Ukuibu kishetio ba mshitishe. Pantu na Joseph wale basoko kutila chengeleni. Te imwe mwane ngele fiu kuchitika. Nile se wale ngele efyo mkristu achimfia mafya. Ama afya nga yale isa pacharo cha Zambia. Kula mwana lesa vele mepi. Joseph wakana mwana lesa ngari ila ndula pariba mnina. Nomba mwana ki nile se wantangishe pakutila. Ababe sebapusuki. Ama afya mwle putamo bama yomuno mzambia mkongo Tanzania. Ya kumipele la remote training. Ya kule kabambi verse vapusuke mumafia ntumukwete shipiki sheni 150 program ya kualesa na ele elorini hapo wakwate fikondo 5 na chimbi fikondo 5 na minwe 5 na imbi minwe 5 webole ita uti ninwe 20% ule chitango lenda ndenda iche kumichabumo Necha buviri, eche lumbi urukasaru waya kuntanshi. Lumbi urukasaru waya kunuma. Mumu nefyo fienda, urukasaru munga waya kuntanshi. No kuboko kumo kwa ya kuntanshi. Urukasaru munga waya kunuma. No kuboko kumo kwa ya kunuma. Vale kweba churi 20% chonse chuma wa kwa